Kutola makalata fresh la pemikado. ushitakila lapha emigalo bayibizinsimbi yasemigalo amay main ujareno half fork fika amarodo lapha emigalo bafele kwaqhuma yona ishampopo isho angisana malina tshela ubecela bafike ukuthi uzongithola khona emigalo asambe ngomshini.
isizathu sokuphila njengobungekho angisakwazi nokulinda obamathengi buthwalela ubunzima Kosi ngicela ungiphe umoya wokulinda Ungifundise ukubonga nokuphila Sincela ungiphe umoya wokulinda
ni ra ifambe iya si 20 ifambe ni iya si 20 ifambe ni yebo
ngilalile ngoku ngaceda ubumna yonke into ibe kushebo yonke into ibe kushebo yonke into ibe kushebo
Na na na. okay. Gashi,
Begajela.
Tele tu shongi kresha sinikiwe. Timitandazo
kabelela.
Sina wo wonga manja.
Au sinikiwe.
Tingako magwenyu.
Weshela.
Utembeshe buse tuje. Tubuzi bimi kuba.
Tamanta. Tayo sheza vela kuye.
Toe tu ya shebe kumta. Ya shebe kumta.
Yashibin,
Kumtani. Tawe, Yashibin, Kamasa.